ku yi subscribe a wannan YouTube channel mai albarka Zara TV 313.
Kite Alibu
eh
kite Bawun
Akuya kai
na koya mata zikiri ne
wa